tsado alaji garwa kokuran ne yunguri yana ba tsado alaji garwa
Oh.